Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi icigwa cyacu cuno munsi gifise insanganyamatsiko ivuga ngo mu gihe ushitse I Babuloni mu gihe ushitse ahantu haneze nk'I Babuloni dusenge Uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwe icyubahiro mwami tuje imbere yawe tugira twige icigwa kidasanzwe mwami ndasenze nsaba ngo umugabo n'umugore umwana umusore n'inkumi bose baza gukurikirana kino cigwa kino kiganiro cuno munsi uduhe twese gutahura gukomerezwa muri wewe no kugira ibyizigiro byo kuzokubona igihuzo bugarutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo mu gihe ushitse ahantu hameze nk'I Babuloni I Babuloni hari hehe mu byukuri bagenzi birakwiye yuko dutahura kino kintu mu byukuri I Babuloni hari hehe tugomba kubanza kumenya I Babuloni hariko haravugwa ahariho hama tumenye n'ukuntu two kwifata dushitse ahantu hameze nk'I Babuloni mwibuke yuko icigwa turiko kivuga ngo dusobanukigwe n'igitabo cya Danieli ego mu cigwa cacu turaza kwisunga igitabo cya Danieli cyonyene Uno munsi turi burabe icigwa ca mbere mwibuke yuko mu cigwa cacu ca mbere twari twabonye icubako c'igitabo ca Danieli mu gice cacu cuno munsi ca kabiri mwaruno rukurikirane ruri turimwo turi burabe igice ca mbere ca Danieli hariya dusomye mu gice ca mbere ca Danieli hatwereka iki hatwereka yuko abayuda baratewe bamaze gutegwa ibikoresho byo mu ngoro y'Uhoraho ibintu bimeze neza byo mu ngoro y'Uhoraho mbere hariya mu gitabo cy'ingoma hoho hatwereka yuko ngo igihe Nebukadinezari ateye I Yerusalemu yarinjiye mu rusengero ararondera Imana y'Abisirayeli arayibura arafata abaherezi n'abantu bakomeye arababwira ati nimunyereke Imana yanyu kubera yuko bari bafise ingeso yo gufata imana z'ahantu hose bateye bagatsinda bakazijyana I Babuloni maze nico catuma I Babuloni hitwa Babuloni kubera yuko Babuloni bisobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi ijambo ry'Imana ritubwira iki ijambo ry'Imana ritubwira yuko bino bikoresho banyaze I Babuloni ku Yerusalemu babizanye ku mugwa mukuru bitwa Ishinari hari mu kibanza Ishinari nimugende musubire mu gitabo cy'itanguriro igice cya 11 ku murongo wa kabiri muca musanga yuko hano hantu Ishinari ariho hari hubatse umunara w'Ibabeli niho abantu b'Ibabeli bari basanzwe baba kandi hano nyene Ishinari niho nibikoresho byakuwe mu rusengero rw'Imana I Yerusalemu byazanywe mu byukuri abantu b'Ibabeli hamwe na Nebukadinezari birafitaniye isano mu yandi majambo ubwami bwa Babuloni ya Nebukadinezari nta handi bufise inkomoko bukomoka atari kuri ba Nimurodi bo mu gihe cya kera hariya ku munara w'Ibabeli koko kuyoberanya indimi z'abantu ku munara w'Ibabeli birahuye n'ino Babuloni tubona mu gitabo cya Danieli igice cya mbere ariko kandi igihe ku munara w'Ibabeli tubona haboneka insinzi imana hariya mwitaho urice cy'11 tubona amajambo avuga ngo imana yavuze ngo twururuke tugende imana iraza kugira ngo iyoberanye indimi z'abantu bo ku munara w'ibaberi ariko kandi igitabo cya Danieli cyocyo gitangura kitwereka ukuntu imana isa nk'itsinzwe kubera yuko Nebukadinezari n'abasirikare biwe bari bateye Yerusalemu bagatsinda gutsindwa k'ubwoko bwera bw'Abisirayeli byagaragara yuko ari Imana ubwayo itsinzwe kumbure niko ushobora kubitahura yamara ntago ariko bimeze byari byavuye kuki dusomye igitabo cya Danieli gice cya mbere kiratwereka neza yuko insinzi ya Nebukadinezari nk'umwami w'Abuloni ku Bisirayeli ntago ari insinzi yavuye ku kubera Nebukadinezari yari afise abasoda bahambaye bashobora kunesha ubwoko bw'Abisirayeli bwa bundi bwanye butsinda abami bukoresheje mu kuvuza ingoma gusa bwa bundi bwanye butsinda abami bukoresheje kuririmba gusa bwa bundi bwanye butsinda abami bukoresheje kuzungura ku ruzitiro ibiheta ngabo ndwi bagenzi ntago yari afise abasirikare bahambaye bagomba kunesha buno bwami oya ahubwo ijambo ry'Imana rirabisobanura neza impamvu Nebukadineza yatsinze abi Isirayeli hariya muri Danieli gice cya mbere ku murongo wa kabiri havuga yuko Uhoraho yagabuye umwami Yehoyakimu mu maboko ya Nebukadinezari koko byavuye ku bugombe bw'Imana yonyene ntago byavuye ku kugomba k'umwami wa Nebukadinezari Imana yo mu ijuru niyo yari nyuma kandi niyo yari hirya y'ubushobozi bw'abasirikare b'i Babuloni Imana yo mu ijuru niyo yariko irabikora byonyine ibi Danieli yarabyizera cyane ibyo Danieli amaze kubyiheza arabitahura aca aravuga ati hano hantu naho tuhaje kubera yuko tuhaje kubuga ubugombe bw'Imana ibintu bizogenda neza acatangura kwizera akomeza kwizera yari afise n'ivyo yari yarigishijwe kubera yuko yari abizi neza aravuga ati basokuruza bacu abantu tugendana barenze ku mategeko y'Imana maze badukwegeye kuzanwa turi nyagano i Babuloni Danieli aravuga ati inzira yo gutsinda yonyine bagenzi ndashaka ngo mutahure hano hantu kubera yuko harakomeye Danieli aravuga ati inzira yo gutsinda yonyine bagenzi ndagomba ngo mufate kino cemezo cya Danieli na bagenzi biwe namwe kibi cemezo cy'iwanyu nange kibi cemezo cy'iwanje Danieli aravuga ati kubera yuko ubwoko bwacu bwarenze ku mategeko y'Imana nicyo cyatumye Imana igabura umwami wacu mu maboko y'umwami Yehoyakimu abantu benshi baraja mu bigeragezo bakaja mu bibazo bivuye ku byaha bakoze abantu benshi bararenga amategeko y'Imana maze bamara kurenga amategeko y'Imana ibibazo n'ibibazo bikaduka ijambo ry'Imana rimbarira iki ijambo ry'Imana rimbarira yuko kubera yuko abantu mu gihe cy'iherezo bazokwirengagiza amategeko y'Imana bagakora ibyo bigombeye bakazirikwa n'ubusambanyi butagira uko bungana bakazirikwa n'ububeshi butagira uko bungana ibyaha bitandukanye harimo no kwirengagiza kuruhuka isabato ku rugero rubereye kubera yuko bahaye Imana umugongo Imana nayo izobirengagiza imaze kubirengagiza Satani nawe wa mubisha yatanguye gukora ibintu bihambaye by'ububi ku muntu uhereye kuva kera azoteza ibyuka bimukirere hatangure kuza ibyago hatangure kuza inzara kubera yuko abantu bazorima ntibimbure kubera ibyo byuka maze hatera ibiza hatera ibibazo abantu babone bakora cyane mugaba takivamo ibiciro bikomeze kuduga ingorane zikomeze kuba ingorane abantu batangure bidogeranira kugeza naho bagiriza amareta yabo yuko ari karabibatera kumbe ni kubera bateye imana umugongo Danieli yarabimenye ikintu kimwe Danieli yakoze nawe ndagira ngo mugenzi abaricyo uharanira gukora ni giki Danieli yakoze yaravuze ati ari kumwe n'abagenzi biwe impamvu turi mwami no bibazo ni kubera yuko ubwoko bwacu bwirengagije amateka y'Imana aravuga ati nzokomeza kwizigira Imana aravuga ati kugira ngo dushobore kuva mwabi no bibazo nuko ubwoko bwacu buhindukira kumvira amateka y'Imana yambara abantu b'iki gihe bobo suko babikora iyo babonye ibintu byahindutse batangura gukora amarobingi ndamwica ndonke ibyonja kubera yuko mbuze ibyonja njagenda gusambana kubera yuko byanse reka nshinga idini kumbure abantu bakeneye kubabwira yuko iminsi yose bokora ninababwira ibyo bifuza baraza kubyumva abantu barondera uburyo bw'uko bova mu bibazo mu buryo nyine bwo gutera ibindi bibazo yamara Danieli wewe n'abagenzi biwe bahisemo gufata ingingo yo guhindukirira amategeko y'Imana mbega nawe mugenzi ntiwokwemera guhindukirira amategeko y'Imana ngo wumve icyo ijambo ry'Imana rikubwira uno munsi ijambo ry'Imana uno munsi rikorera tubwira ngo mu gihe wisanze ahantu hameze nk'ibaburoni wokwifata gute nk'uko byari biri mu migigwa y'ibaburoni mbere n'abandi bami bose iyo bateye ahantu bakanyaga baca batora abasore beza beza mu mafashoni kugira ngo babigishe bongere babinzizemo imigigwa yakorerwa muri icyo gihugu ibi byava hehe byatuma kiriya gihugu banyaze kidashobora kongera kuba igihugu kubera yuko abantu bari kukigira igihugu baba babazanye bakabigisha ibintu binyuranye n'ibijyanye n'icyo gihugu ni kuvuga ngo barabahindura bakaba abandi bantu ntibabe bakiri abantu bitwararitse cyangwa banezerewe igihugu cyabo ariko bakagira ibyiyumviro n'imigirwa yo guteza igihugu imbere baba barajyanywemo ari nyagano Danieli n'abagenzi biwe nabo nyene barabazana mu bagiye kwigishwa inyigisho hari ibintu bibiri byagomba gukorerwa abantu basore kugira ngo bano basore mu by'ukuri babe abanyababuloni akaranga ko kuba abaheburayo gashobore kubaheba gashobore kubahera ikinacyo cya mbere babanjije babahindurira izina umuntu wese bamuhindurira amazina yiwe bamaze kubahindurira amazina yiwe umwe wese baciye bongera babaha amahirwe adasanzwe yo kuza basangira n'umwami ibihe byose bagenzi ndashaka ngo mutahure hano hantu kubahindurira amazina bafashe amazina yagaragaza icyubahiro baha Imana hariya bakiri i Yerusalemu babaha amazina aho icyubahiro ibigirwamana by'i Babuloni ikindi kigeretswe ko kubaha ngo basangire n'umwami karagatege gahambaye yuko bategereza guca bahagaciye cy'umwami aha cyose agaciro mu gihe umwami igihagira fungure yaca asenga ibigirwa mana nabo bategereza guca babifukamira huko umwami yagize hari udutego twinshi dushoboka abantu bo mwakino gihe mu byukuri bumvise ati uno munsi rasangira na perezida ni hari abantu batanywa inzoga ariko kubera yuko bayihawe n'umutegetsi runaka ugacuvuga ati sinomugayira hava hinge ndayinwe ugacuyinwa bagenzi abantu turiko turajya mu bwami bwo mu ijoro tugomba kwirengagiza umunoho w'ikintu cyaricyo cyose kandi tugomba kwemera kwitwa guhabwa gushikwako n'ingaruka zose iyo zozarara zose uko zoba ziremeye kose dukwiye kwama twiteguye guhangana nazo hako twohemuka ku mwami wacu. Bano basore bane bagomba gufata ingingo yo guhemuka ku mwami w'i Babuloni cyanke guhemuka ku mana yabo bari barigishijwe uhereye mbere na mbere. Koko byari bigoye ko bahakana ko babitwa ayo mazina y'ibigirwamana, ariko bobo bakomeje kuza barahamagarana ya mazina yabo bari bafise meza yahariya iwabi Yerusalemu yamari bwami bobo babahamagara amazina mashasha babahaye. Hariho impamvu zatumye Danieli na bagenzi biwe batafungura kubifungurwa by'umwami. Impamvu ya mbere ni yuko imfungurwa zo ku meza y'umwami zishobora kuba zirimwo inyama zihumanye, kandi bobo bari barabyigishijwe nk'Abisirayeli. Hariya mu Barewi igice cya 11 bari bafise ibyo bategerezwa kurya n'ibyo badategerezwa kunywa, bari bafise ibyo bategerezwa kurya n'ibyo badategereza kurya, bari bafise ibyo bategereza kunywa n'ibyo badategerezwa kunywa. Kandi na nuno munsi nyene niko bimeze. Impamvu ya kabiri, ifungurwa zabanza kugaburirwa kubigirwa mana imbere yuko bazifungura. Gucyo Danieli aravyatura adatinya ko igisabo ciwe cyo kwemezwa kivuga yuko bo bareka bobo ntibazosangire n'umwami. Danieli amaze kubibona biciye mu kwizera, yabonye yuko izo mfungurwa z'ibwami zomwanduza zikamutandukanya n'urukundo rw'Imana yiwe. Maze hariya muri Danieli igice cya mbere ku murongo w'8 aca arabihakana. Iyo twitegereje ikiganiro Danieli yagiranye n'uriya mukuru w'inkone, hari ibintu bishika muri bitatu dushobora kurabamwo. Ubwa mbere, Danieli asa n'ubutahura neza ikibanza kitoroshe iyo nkone yari irimwo, kubera yuko yayibwiye ati turabona yuko utinya. Bagenzi, ntago tugomba kwishira hejuru no gushaka gushira mu ngiro ibintu ku nguvu zacu. Danieli yararabye iyo nkone, bayibwiye ati gaburira abantu ibyo njewe mfungura ko ubona umwami yavuze. Iyo nkone niyihe ndikabagaburira ibindi maze ntibashobore kugira amagara meza. Iyo nkone yari kwicwa no kubona ibyago bikomeye. Danieli ntago yashatse kuyicisha ino nkone, kandi ntiyashatse kuyiremereza ibintu bikomeye. Koko mu minsi 10 nitwonda, kubera yuko bazoraba amezi, mu minsi 10 ubuzima bwacu nibwahinduka, uzocudutegeka kuzaturihereza biriya bavuze ariko turakwinginze nuduhe iminsi 10 yonyene utugerageze urabe Danieli uko yabikoze nawe nikugomba kubikora ubugira kabiri Danieli yabivuganye kwizera yarafise ukwizera guhambaye yuko inyuma y'iyo minsi 10 byanka byakunda ibintu bizoba bimeze neza ubugira gatatu guhitamwo imfungugwa zigizwe n'imboga mboga hamwe na mazi byerekana yuko Danieli yarashaka kubaho ubuzima Imana yamye ifitiye ikiremwa cya muntu uhereye ku kuremwa kw'isi soma itangurira igice cya mbere ku murongo wa 29 urahabona yuko icatumye Danieli ahitamwo kujya ibyo kwaruko Danieli yatahura yuko umugambi w'Imana uhereye kuva kera utari uw'umunoho utari wo kwihumanisha inyama n'ibindi bikoko bihumanye wari umugambi wo gutungwa n'ivyamwa hamwe n'utubuto twavyo koko bino bituma Danieli atishimira kwihereza naho zoba ari inyama zitabujijwe ariko Danieli yabona yuko biriya ari byo kujya by'amabura kindi Danieli yihitiramwo kujya isoromano hariya i Babuloni batora abantu badafise agasembwa kandi abasore bakaranga ibi byerekana yuko kubera yuko Imana ubwayo ari irondera yuko tucagira agasembwa kandi yuko tucagira karanga Nebukadinezari kwikwegera kino misore byerekana yuko yagomba kurondera kwigira Imana ubwiwe nimurabe rero inyuma yiri ya minsi 10 Danieli nabagenzi biwe bari bafise ubwenge n'ubumenyi mu byanditse byose kandi Danieli wenyine niwe Imana yahaye gutahura inzozi zose n'indoto Danieli gice cya mbere ku murongo w'icumi n'indwi bano basore bahavuye bahabwa ibintu bihambaye cyane bagiye kuvoma ahavomeka bagiye kwitwararika icyo kwitwararika niwashika mu bigeragezo niwashika ahantu hameze nk'ibaburoni mu gihe cy'ibigeragezo mugenzi ndakuhamagarira kwishyura ku Mana hako kwishyura kuri deje niwashika mu gihe cy'ibigeragezo ndaguhamagara guhagarara mu kuri hako uhagarara mu kinyoma mugenzi niwahagarara ku Mana Imana nayo izogutabara niwahagarara ku bantu mwese muzopfana atagitabara koko Danieli Imana yarashimye kwizera kw'abashumba bayo bane igihe ikiringo cabo cari giheze bose barazanywe ibwami barazanwa ku mwami kaminuza y'i Babuloni bari bahejeje kuyiga ariko kandi ngaha turabona ibintu bari barize bari barize ubwenge kandi bari bafise n'ubumenyi ariko kandi mu nyigisho bari barigishijwe hari harimwo iby'ubupagani byo bijyaniranye n'iby'i Babuloni ntankeka bari barabyize iby'ubupagani bujyaniranye n'iby'i Babuloni yamara bano basore bane ntibigeze bahindugwa ngo batwagwe n'iby'i Babuloni ntago basamariye inkumi z'i Babuloni ntago basamariye ibihinda by'i Babuloni bagenzi ndagomba ngo mwitegereze bano basore bane byari byoroshe yuko batoneshwa maze bagashigwa hejuru kujanwa kurira ku ntebe y'umwami gushigwa hejuru bihambaye gutya byari byoroshye yuko bibagira imana yabo kugerekwa ko bakigishwa n'imyizerere ya gipagani y'Ibabuloni bagaceza za kaminuza bakaronka impamyabushobozi arabambere hari abantu biga bakagenda mu mashuri bamara kwiga bagasigara bapinga imana iby'imana bakabyibagira hari umuntu yanyigishije ariko atwigisha geography araducapira amasi n'imibumbe amagalaxi aca tubaza ikibazo none rya juru mwahora mutubwira riri hehe yarize amaze kwiga carahakana yuko ijuru ribaho bagenzi amareresi turaba amaradiyo twumviriza ibinyamakuru dusoma abakobwa tuhura nabo bambaye nabi amateleviziyo n'amasanamu tubona ibitera soni ahantu turengana bariko baravuza indirimbo zitonona mu bwenge zitonona mu mini ubukene kubura ibyo dufungura kubura amafaranga hamwe n'ibindi byose nta ruhara bifise byo kudukura ku kwizera dufitaniye n'umwami wacu oya Danieli n'abagenzi biwe barabiciyemwo kandi baranesha nawe mugenzi ushobora kunesha mu nkundire turangirize ku munongo wa 21 aho havuga ibintu bidasanzwe turavye Danieli turashobora kuraba muri Danieli gice ca mbere turashobora gukuramwo zino nyigisho zikurikira imana niyo itugenzura kandi kaduteyeka imana ubwa kabiri imana itanga ubwenge kugira ngo dushobore kunyura mu bikomeye maze tubivemwo turabaneshi kandi ubwa gatatu imana iratonesha abayemera mu buryo bwabo mu gihe baba bari mu bigeragezo bakabivamwo ari abantu b'icyitegererezo rero igitabo cha Daniel cha mire ku munongo wa 21 hahereza hatwereka yuko Danieli yabandanije gushika no mu kumwaka wa mbere w'umwami kuro kubera iki mu gice cya mbere haje harangije rino jambo umwami kuro mwibuke umwami kuro yuko ariwe yatanguye gusinya ryategeko ryaha abisirayeli kubohorwa bagasubira kubaka Yerusalemu inaha igice cya mbere cyatanguye herekana yuko imana isa nk'iyaneshejwe ariko kino gice cya mbere gihereza cerekana ukunesha k'ubwoko bwayo mugenzi naho woca mu bigeragezo bikomeye mbere naho wohera mu kunanigwa naho wohera mu bihe bigoye mbere naho byoba bisa yuko ababyeyi bawe baguhebye mbere naho byoba bisa yuko abantu bose baguhebye ndagenda kubwire mugenzi yuko imana yo itazoguheba kandi impera n'imperuka hariho kunesha bibiliya yuzuyemwo amajambo yo kunesha aza avuye mu rukundo rw'Imana Imana iteka ryose n'urukundo kandi urukundo rwayo ruyihamagarira kwamigirira neza abayubaha yose mbega mugenzi uriteguriye kubaha Imana ndaguhamagarira uno munsi kumera nk'abano basore bane muri ino si turimwo n'isigoye yuzuyemo abantu birengagije amategeko y'Imana ndaguhamagara kumera nk'abantu basore bane wewe uvuga ati naho abandi bose birengagije amategeko y'Imana ariko njeho ngomba gukurikiza amategeko y'Imana kumvira Imana no kwemera kuganzwa n'urukundo rwayo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niho hari insinzi ihambaye mwa bino bihe bya nyuma ntanje nk'umusabyi w'Uhoraho ndagusengera ngo ukwizera kwawe ntihere ariko ni kwamara gukomera uze ucike igishinga ntaye cya Kristo kizana abantu benshi kuri we mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. ufise icyo ubaza twandikire kwizi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 257 561 amajana 208 majana 669 akamenyetso ko guteranya amajana 257 611 amajana 208 majana 669. Yesu akugire neza aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose ntakire ijambo ry'Imana.